kazi kwendu kwembe siniguze igihugu igihumbe kazi nasoreke gusorora abasha umwe mvuga ngo batari murafumba abasha ewe Burundi dukunda uri igihugu cifashe
kugira tugushemeze mu ruharamba
Kugawa na wibarutse
Kugira tugushemeze mu ruharamba